this moment. The momentum that has eluded him through much of this. Is there a change in him? Is there, do you feel it at all, or is this just the bait for him?
Danny, when Mitt Romney came to the back of his campaign finally the other day and handed out quarter pounders to the press corps, that seemed to give us a sign that yes, he is feeling better about this campaign these days. And you do see that on the other things to note with Danny is that he has always run a very disciplined campaign. He's not always a disciplined But all of that discipline, I think, is paying dividends now in the final stretch of this campaign. He's been going into intense debate prep. A lot of people said, hey, wait a minute, why are you doing that more than being out on the campaign trail? It's starting to fail.
You know, I gotta end it there. Bill Burton, to you.
Da 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 da